nga tinalikdan nga May 22 to 24, 2013, ginpatigayo naman sa nga CSCRO6 Human Resource Division o kon HRD ang SDEP training sa Bacolod City, Negros Occidental kun sa diin kapin 49 ka mga participants gikan sa nagkalain-lain nga mga talatapan sang gobyerno kabahin na ang mga national government agencies o kon NGAs, local government units or LGUs, government owned and or controlled corporations kag state universities and colleges. Tinutuyo sini nga training ang maghatag sang consultancy advice, training kag support services sa pag create sang ginatawag nato na customer service ethos in the bureaucracy. Sa nambitan nga training, naging resource persons naman sang 3-day seminar ang mga SDEP facilitators sang CSU Regional Office 6 nga kanday Ms. Roslyn Braza, Administrative Officer 5, kag Mr. Ferdinand Makoge, Administrative Officer 5, kag ang SDEP model o consist strategy, structure, kag sag action plan. Ini ang nahauna nga ginpatigayon din sa pagpanguna sang CSE Regional 6. Ano pala ini kon SDEP kag ano ang tinutuyo sini? Kabahin sang mandate sang Civil Service Commission ang pag-promote sang moral, efficiency, integrity, responsiveness, progressiveness kag courtesy sa civil service. Kaangot sini kag sang vision sang komisyon nga mangin Asia's leading center of excellence for strategic human resource and organizational development, ginkilala sang Civil Service Commission ang mga programa para sa pagpasanyog sang public service delivery. Isa sa nambitan nga mga programa amo ang SDEP nga gindisenyo para sa mga ahensya sang gobyerno agud ila ma-review o kung matanaw ang ila systems kag procedures kapag no, if they santos ni sa Red Tape Act o kung art. Kung madumduman sa tong September 2008, nag-take effect Act 9485 o kung Red Tape Act 2007. Kag ang resin nga ARTA Report Card Service kung ARTA RCS ang isalandigan sa paghatag sang SDEP assistance sa mga ahensya sang gobyerno. So mayara kita sang duha ka level sining SDEP assistance, amoy sunod level 1 assistance kaga level 2 assistance. Ano pala ang kinalain sining duha ka levels? So ang SDEP assistance ang ginahatag sa mga ahensya sang gobyerno nga nakakuha sang failed rating sa ARTA RCS. Level 1 assistance ang ginahatag sa mga ahensya nga nakaagom sang makabing nga minor infractions nga mahimo mahatagan sang madasig kag nagkakaigo nga solusyon, samtang level 2 naman ang assistance nga ginahatag para sa mga ahensya nga nagakinahanglan sang improvement sa ila systems kag operations. So again no, ang kinalain sang level 1 sa level 2 assistance is that ang level 1 assistance ang ginahatag sa mga ahensya sang gobyerno nga nakakuha sang minor infractions. Sa piyak nga bahin ang level 2 assistance naman ang ginahatag sa tiyon nga mayara sang kinahanglan nga improve sa systems kago operations sang isa ka ahensya sang gobyerno nga nakakuha sang failed nga rating sa ginpatigayon nga ARTA RCS. Sino naman bala ang nagapatigayon sining SDEP assistance? So ang komisyon ang mayara sang ginkilala nga mga SDEP upon change facilitators. Sila ang ginpaidalom sa training kag nakapasar sa assessment sang komisyon. Kaga diri sa Region 6, mayara sang 5 tanan ka mga SDEP facilitators. Ano naman bala ang benepisyo sang SDEP sa mga ahensya sang gobyerno? Ito ang SDEP or Service Delivery Excellence Program kapin pa sa mga ahensya sang gobyerno nga nakakuha sang failed rating sa ARTA RCS. Paagi sini, mahimo nila nga ma-review sa pagpanguna sang ila head of agency ang ila service delivery systems kag procedures. Kag paagi sini, ila nga mahimo i-assess kung ano bala ang mga problema sa ila ahensya nga nangin rason sa ila pagkuha sang field rating sa ARTA RCS. So ang inibala tungod nga wala sila nakakomply sa provision sang ARTA, kaangay sang pag-post sang citizen's charter, pag-set up sang public assistance and complaints desk o kun PACDI, o kun pag-obserbar sang no noon break policy, o kun inibala tungod mismo sa ila sistema kag proseso, hindi bala maayo nga performance sang ilang mga empleyado kaga iban pa. Ina ang pila sa mga factors no nga mahimo makaapekto sa kalidad sang pagserbisyo sa publiko sang isa ka ahensya sang gobyerno. Isa man sa mga tinutuyo sang Service Delivery Excellence Program kun SDEP ang pag-align sang organizational systems kag quality people and management practices agod maagom ang makabig naton nga highest level of customer service. So in short, tinutuyo sa nga SDEP nga mas mapasanyog ang service delivery paagi sa partisipasyon sa mga persona nga involved no, iniwalaliwan kundi ang head of agency kag ang key players sang ahensya sang gobyerno. Ang head of agency ang maga-champion o kung magapanguna sang SDEP facilitation process kag kaupod niya sini ang mga key players sang ila ahensya. Ang key players no ang composition sini amo ang mga heads of units or divisions kag ang union representative sang ahensya sang gobyerno. San una man balagi nga sugudan ini nga Service Delivery Excellence Program o kun SDEP. So tuig 2012, so that was last year sang formal nga gimpitik gina patigayo ng SDEP kaga nagpagbuwa ang Civil Service Commission sang Resolution Number 1200427 nga ginpromulgate sa tong February 29, 2012. Amo ini ang resolution nga nagasaad sang guidelines sang SDEP facilitation process. Sa tong October 31, 2012, gina-promulgate naman sang komisyon ang Resolution Number 1201900 nga nag-amyenda sang previous resolution nga among Resolution Number 1200427 SDEP Facilitation Process. Ang recent resolution nga Resolution 1201900 ang ginpirmahan naman ang DICSE Chairman Francisco T. Duque III, Commissioner Robert Martinez kag anay Commissioner Mary Ann Fernandez Mendoza. So sa karon ang nahambitan nga resolusyon ang nagasabi nga basihan sa pagpatigayon sang SDEP assistance sa mga talatapan sang gobyerno. Pumalin sa nagsugod ang SDEP pila na bala ka mga ahensya sang gobyerno diri sa Region 6 ang ginpaidalom diri. So humali na 2011 to 2012 nga resulta sang ARTA report card survey kapin 18 tanan ka mga ahensya sang gobyerno. So we have 18 government offices gikan sa Bugos nga Western Visayas o kun Region 6 ang ginpaidalom na sa SDEP o kun Service Delivery Excellence Program. Matapos igapaidalom sa SDEP assistance ang isa ka ahensya sang gobyerno, magapatigayo naman sang ikaduha nga ARTA RCS, no? So there will be a second round of the ARTA report card survey after nga iga-conduct no ang SDEP assistance sa isa ka ahensya sang gobyerno. Kagamoy nang aton nga overview tuhoy sa Service Delivery Excellence Program o kun SDEP. Para naman sa aton pinakaulhi nga update angot diri, may nakaschedule naman nga SDEP training sa palabuton nga June 18 to 20. So that is next week or rather this Tuesday no until Thursday diri sa siyudad sang Iloilo. So para sa mga interesado nga magpasakop sa second round sang SDEP seminar, mahimo man ka mga makig-angot sa Human Resource Division sa telepono 033-321-2668-269. O kung mahimo ka mga magbisita sa CSU Regional Office 6, Number 7, Oñate Street, Manduriao, Iloilo City. O kung mag-email sa HRD sa cscro6.hrd@gmail.com. So again, no, We have another round of SDEP training starting June 18. So tomorrow up to June 20 diri sa siyudad sang Iloilo. So mahimo kamo nga makig-angot sa CSU Regional Office 6 Human Resource Division angot sa igapatigayon nga SDEP training. Sa piyak kabahin, yari naman ang pila sa mga pinakauli nga updates gikan sa Civil Service Commission Regional Office 6. So mayara kita diri sang advisory para sa examinee sang March 10, 2013 Fire Officer Examination. The results of the March 10, 2013 Fire Officer Exam may now be viewed through the CSC website www.csc.gov.ph. Please visit the examination webpage or click the link for the list of passers. So, sa tanan nga mga fire officer exam passers, you must personally claim your certificate of eligibility sa CSC regional or field office kung sa diin ka mo nag-file sang inyong application. So again, no, sa tanan nga mga passers sang March 10, 2013 fire officer examination, you must personally claim your certificate of eligibility sa regional or field office kung sa diin ka mo nag-file sang inyong application. Samtang ang field examinees naman, no, mahimo man nga mag-generate sang results sang ilang report of rating paagi sa online fire officer exam result generation system. To use this system, the examinee should encode certain data, no, kaangay sang iya examinee number. So please visit the CSC website www.csc.gov.ph. So there is a Region 6, we have a total of 25 examinees, no, who passed the March 10, 2013 Fire Officer Examination. So congratulations sa 25 passers sang Fire Officer Examination. Sa piyak nga bahin, nag-issue naman ang Civil Service Commission sang guidelines on the grant of eligibility para sa mga sanggunian members. So, local government officials who complete their term of office may now be granted civil service eligibility. The CSC has issued the implementing rules and regulations of Republic Act Number 10156 or an act conferring upon members of the sangguniang bayan, sangguniang panlungsod, and sangguniang panlalawigan the appropriate civil service eligibility under certain circumstances and for other purposes. So the law allows members of the sangguniang bayan, panlungsod, and panlalawigan a certain level of civil service eligibility. The sangguniang member eligibility or SME may be granted to sangguniang members if they meet the required number of years of service and educational attainment as defined under RA 10156. The sangguniang first level eligibility is equivalent to a career service sub-professional eligibility. And this is granted to sangguniang members who have served for an aggregate period of 6 years and have completed at least 72 academic units leading to a baccalaureate or bachelor's degree. So sa liwat, no, the sangguniang first level eligibility or SME is equivalent sa aton nga career service sub-professional eligibility. Kaga ini ang i-grant sa mga sangguniang members nga nakaserbe sang aggregate period of 6 years kag nakakumpleto sang at least 72 academic units leading to a baccalaureate or bachelor's degree. Sa piyak nga bahin, ang sangguniang second level eligibility corresponds to a career service professional eligibility. And ini ang pwede nga ihatag sa mga sangguniang members na nakaserve sang aggregate period of 9 years and completed a baccalaureate or bachelor's degree. So we have a second level sangguniang member eligibility which is equivalent to career service professional. Kaga ini ang pwede hatag sa mga sangguniang members na nakaserve sang aggregate period of 9 years kag mayara na sang ilang baccalaureate or bachelor's degree. So members of the Sangguniang Bayan, Panlungsod, and Panlalawigan who have been elected after the effectivity of the Local Government Code of 1991 or Republic Act 7160 or on May 11, 1992 onwards and have met the requirements are entitled to the grant of the SME or Sangguniang Member Eligibility. So again, sino bala ang qualified for this type of eligibility? Members of the Sangguniang Bayan, Panglungsod, at Panlalawigan who have been elected after the effectivity of the Local Government Code of 1991 or on May 11, 1992 onwards. So from May 11, 1992 onwards, entitled sila sa Sangguniang Member Eligibility as long as they have met the requirements. So under the guidelines, the prescriptive period for Sangguniang members who have completed 6 or 9 years of service is within 5 years from the effectivity of the implementing rules and regulations or May of 2013. So for those nga who were elected in the May 2013 elections, the prescriptive period shall be within 2 years. Within 2 years upon meeting the required number of years of service. So, paano balag na compute ang aggregate years of service sa Sangguniang member? So, this will be based on the actual number of years of service per official records of the DILG or Department of Interior and Local Government and its regional offices. Also, the number of years of service of a Sangguniang member in any and in one or more positions may be accumulated for the purpose of computing and completing the required aggregate number of years of service. However, no, may exemption, Sangguniang members who were not elected, kaangay isang president sang provincial, city, or municipal chapter of the Liga ng mga barangay are not entitled to the grant of eligibility. So again, no, we have the exemption, Sangguniang members who were not elected, kaangay isang presidente, isang provincial, city, or municipal liga ng mga barangay. They are not entitled to the Sangguniang Member Eligibility. So sa karon, ang CSC Regional Office ang nagabato na sa applications para sa mga qualified Sangguniang members who sa last term of office or years of service were served sa province, city, or municipality under their respective geographical jurisdiction. So para sa dugang impormasyon tuwi sa Sangguniang Member Eligibility o Republic Act 10156, mahimo ka mong magbisita sa CSC website o kun magtawag sa Civil Service Commission Central Office sa number 02-931-8092, 02-931-7939 o kun 02-931-7935. Again, no, mahimo ka mong magtawag sa CSC Central Office sa telepono 02-931-8092, 02-931-7939, kag 02-931-7935. Para sa dugang announcements gikan sa Civil Service Commission, mayara sa nga bagong commissioner ang Civil Service. And inya mo si Commissioner Nieves L. Osorio, who took her oath of office before Chairman Francisco T. Duque III last May 20, no, paalis sa isa kasimpleng seremonya sa CSC Central Office sa Diliman, Quezon City. Commissioner Osorio is the former chairperson of the Career Executive Service Board, or CSB, and she was appointed ad interim commissioner last March 20 by the Office of the President, replacing former Commissioner Mary Ann Fernandez Mendoza. Her term expires on February 20, 2020. As the new commissioner, Osorio brings to the CSC her vast managerial and executive experience in government service as well as her advocacy for good corporate governance, no? So she holds a career executive service officer or CESO rank 1 kag nagserbe man siya bilang presidente kag chief executive officer sang Power Sector Assets and Liabilities Management o kun SOM Corporation sang 2005 to 2007 kag nangin Finance Undersecretary sa tung 2001 to 2005. Commissioner Osorio also served as Executive Vice President sang Philippine National Oil Company from 1996 to 2001. Nangin Director for Manini sang Department of Budget and Management from 1988 to 1995, kag Assistant National Treasurer from 1984 to 1988. She also has experience no sa academe bilang isa ka instructor, faculty member kag lecturer on statistics, public administration, tax policy and business administration. Nagtapos siya sang iyang Master of Business Administration kag Bachelor's Degree in Statistics from the University of the Philippines. Sa piyak na bahin, the CSC is currently accepting applications para sa second career service exam paper and pencil test, professional kag sub-professional levels para sa October 13, 2013. So applicants are advised to file their applications sa CSC regional or field office. Deadline for submission of applications is on August 30. However, acceptance of applications may be closed once the target number of applicants has been reached. The Career Service Exam is a general ability test designed to measure an individual's preparedness to enter government service. So an applicant must be Filipino citizen, at least 18 years on the date of filing of the application, of good moral character, must not have been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude or disgraceful or immoral conduct, dishonesty, examination irregularity, drunkenness or addiction to drugs, must not have been dishonorably discharged from military service or dismissed for cause from any civilian positions in the government, and must not have taken the same level of CSC exam in less than 3 months. So what are the application requirements? So we have the following: fully accomplished application form with spaces for signature of applicant and right thumb mark left blank. 4 copies of identical ID pictures in accordance with the specifications on the CSC's website. Original and photocopy of valid ID containing the applicant's clear picture, date of birth, signature, kag signature sang authorized head of the issuing agency. So examples ng valid ID are the following: SSS ID, GSIS ID, PhilHealth, driver's license, current office or school ID. And there will also be an examination fee of 500 pesos. So we have application forms no nga mahimo ninyo ma-download sa website o kon makuha sa CSC regional and field offices. Para sa dugang inquiry tuhoy sa career service exam professional and sub-professional level, mahimo kamo nga magtawag sa CSC regional office 6 sa telepono 321-2668-269. O kon mag-email cscregion6@gmail.com. Again, cscregion6@gmail.com. Kagamuyad to ang ito na latest na update tuwoy sa career service exam. Kaga, by the way, no, ang aton nga computer assisted test, no, has been suspended by the commission. This is in view, no, of the development of the new CSC Computerized Examination or CSC COMEX. So the commission suspended the conduct of the Career Service Exam Computer Assisted Test or CAT last February 2013. The conduct of the test through the CSC COMEX shall be announced later through the CSC website and other media. Meanwhile, no, those who are interested to take the career service exam may take the paper and pencil test scheduled this October 13, 2013. Sa piyak nga bahin, nagpagwa na ang Civil Service Commission sang list of semi-finalists para sa 20 13 Dangal ng Bayan Award sa Idalumsang Honor Awards Program o Kunhap. So, there were 20 semi-finalists. 20 out of 47 qualified nominations were selected as semi-finalists para sa Dangal ng Bayan category. Kag-amoy ni ang mga masunod naton nga semi-finalists. Joey Abia, Jail Officer 2 sa Bureau of Jail Management and Penology sa Mandaluyong City. Pablo Amascual III, Chief Administrative Officer sa Leyte Normal University. Arnulfo Balane, Schools Division Superintendent, Department of Education, DAET, Camarines. Simon Balon, Senior Officer 4, Bureau of Fire Protection, Tiwi Fire Station sa Tiwi Albay. Then we also have Ms. Ofelia Buenconsejo, Midwife 2 of the City Government of Antipolo in Antipolo City. Nakasulod man bilang semi-finalist si Dr. Evelyn Capuyan, Municipal Health Officer sa Municipal Government of Sagada sa Sagada Mountain Province. Subong man si Barangay Captain Patrick Cura sa Barangay Lourdes Sur East sa Angeles City. Isa man sa mga semi-finalist si Jimisho Dawaten sa Local Government Operations Officer 6 sa DILG Benguet Abra. And Gloria de la Cruz, Agricultural Center Chief 4 sa Philippine Carabao Center sa Don Mariano Marcos State University sa Rosario, La Union. Another semi-finalist, we have Brigadier General Raul del Rosario sa Philippine Air Force sa Florida Blanca, Pampanga, Basa Air Base. Florentina Galang, Administrative Aid 3 sa Municipal Government of San Agustin, Romblon. State Auditor 3, Concepcion Guanzon sa Commission on Audit Region 10, Cagayan de Oro City. Nakasulod man bilang semi-finalist si Mayor Ibrahim Ibay sa Municipal Government of Parang Maguindanao. Kag Dr. Romulo Lacson, Chief of Hospital 1 sa Jose Lapi District Hospital, Porac, Pampanga. Then we also have Expeditas Linares, Municipal Government Department Head 1 of the Municipal Government of Dalaguete sa Cebu. Then Junisha Liquido, Traffic Aid 2 sa City Government of Antipolo City. Marieta Orayon, Elementary School Principal 1 sa Mandao Gamay Elementary School sa Tagbilaran City. They also have another school principal, Darwisa Rada sa Yunos Humdain Elementary School, DepEd Tawi-Tawi. Then we have Senior Jail Officer 2, Richard Reco Sosa sa BJMP Regional Office 13, Butuan City, kag Norma Salcedo, Senior Education Program Specialist, Pasig City. So there will be a thorough background investigation and screening of the 20 semi-finalists in order to determine the awardees for the Search for Outstanding Public Officials and Employees Dangal ng Bayan category. The awards rites will be held in Malacañang this September. So the Dangal ng Bayan Award is one of the 3 award categories under the Honor Awards Program or HAP, and it is conferred to a government official or employee who has exemplified the 8 norms of conduct of public servants as mandated sa ato ni Public Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So ano ba lang ini nga 8 norms of conduct? Amo ini ang commitment to public interest, professionalism, justness and sincerity, political neutrality, responsiveness to the public, nationalism and patriotism, commitment to democracy, and simple living. Sa piyat nga bahay, the other award categories, ang Lingkod Bayan kag Pag-asa Awards are conferred to government workforce or government workers recognized for their outstanding work performance. So, the Dangal ng Bayan awardees will receive a cash prize of 200,000 pesos, a trophy designed by national artist for sculpture Napoleon Abueva. And they are also entitled to incentives, kaangay sang bonuses, citations, directorships in GOCCs, local and foreign scholarship grants, paid vacations, and automatic promotion to the next higher position with commensurate salary suitable to their qualifications. So as of now, nagahulat pa kita no sang announcement, official announcement from the Civil Service Commission Central Office regarding the semi-finalists for the other awards categories under the HAP, Amoy ni ang Presidential Lingkod Bayan and CSE Pag-asa Awards.